Ramadan Kareem.
Ramadan Kareem.
Ramadan Kareem.
Ramadan Kareem.
Ramadan Kareem.
And Ramadan Kareem.
Ramadan Kareem.
Ramadan Kareem.
Ramadan Kareem. Ramadan Kareem.
Waxaan sidoo kale si khaas u leeyahay Ramadan Kareem saaxiibada qaaliga ah ee ku xiran walaalkay Jeego official. Waxaan leeyahay saaxiib adigana Ramadan Kareem.
Ramadan Kareem.